ndiyacela mzane yami ukuthi umbekezelele.
Ngicela umbekezelele. Sipho sami. Sizonge ngiyakuthemba sengishintshile sengishintshile. Ngicela bayenze baye sipho sami. Ngicela baby. Sipho sami.
Kaurata. Sanse ne kurata ke tlodula kurata. Mare sele nako jalo ya ke shebane le sipho seletse. Ke tla sala handle baba. Lwena mama. O jetse thoba hore ke tlo mo hopola.
Baby. Baby. Sele tsho tsane na le.
Sa ba. Tumiso.
Nyam impilo impilo yakho into ebalekile empilweni isinqumo osithathayo sezwana sinqumo sibalekile noma ungakhetha ukuthi uyophila wedwa wena okwakho lokho kodwa ngeke uphume la uhambe le into sikashabalala kufanele ukushiye konke lokho ngicela unginike isikhiya bese moto unginike nesikhiya sase office
Baba handle ndo ubadlo ring.
Bangathi yamangala nje ngani yami. Ucabanga ukuthi ungashiya ushabalala wena. Umlahle nje ushabalala. Ubuye uyosebenza kwashabalala. Ha? Isinqumo osithathayo sibalekile.